Minister of Basic Education Siviwe Gwarube led the event of the Matric Maths and Science Revision Program called Educate in Johannesburg this morning. The program is the leading national youth education program that prepares matriculants to do well in their final examinations. Now delivering a keynote address, Gwarube says that this is one of the efforts to close the gap and give equal opportunities to learners that come from disadvantaged backgrounds.
Isebe lemfundo esiseko likhokhele umsitho wenkqubo yohlaziyo yezibalo nezinzululwazi negxile ukulungiselela abafundi bebanga leshumi elinesibini ukuba bagqwese kwiimviwo zabo zokuphela konyaka. Ngethuba ewisa intetho yakhe umphathiswa wemfundo esiseko jikelele uSiviwe Gwarube uthe eli linyathelo lokuvala umsantsa kwabo baphuma kwiindawo ezihlelelekileyo ukuba nabo bafikelele kumathuba afanayo.
In our hands lies the future of an entire country. We either continue in this vein and in this manner where we have two South Africas, or we do everything in our power with partners like Prime Stars and all of you corporate partners who do everything in our power to bridge the gap, to make sure that we develop one South Africa where it doesn't matter whether you're a child from Kutumbu or Qwaqwa or Sandton, that your opportunities remain the same.
Lenkqubo ibhiyozela iminyaka elishumi elinesine eyasungulwayo kwaye bangaphezulu kwamakhulu amathathu amawaka abafundi abaye baxhamla kuyo. Futhi umphathiswa jikelele uthi kulawulo lwakhe uza kuqinisekisa ukuba kutyalwa kwikamva labafundi.
One of my dreams and perhaps one of the things that I will request before I leave my job one day is I want education to not be looked as a social portfolio. Education ought to be looked as an economic portfolio because it is actually at the heart of being the catalyst for our economic growth.
Umseki wale nkqubo nongumthathi nxaxheba uphambili uthi mninzi umehluko osele wenzekile ukuza kuthi ga ngoku.
When we embarked on this journey of Educate 14 years ago, we couldn't have envisioned the profound impact it would have. Since then, the world has rapidly evolved. But one constant remains, and that is the need for critical skills. This need is more crucial now than ever before. Our education system must prioritize the rapid development of fourth industrial revolution linked skills to prevent a new era of economic exclusion.
UGwarube uvale intetho yakhe ngokukhuthaza abafundi ukuba basebenzise amathuba abawanikwayo nokuba babe namaphupha amakhulu kwaye nokumemelela nabanye abathathi nxaxheba abafanelekileyo ukuba bazibandakanye kule nkqubo. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eGoli.